ukubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye murarangije gutora muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora murahereje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo utsinda n'utsindwa no mu bya politike nuko nyene uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinzi uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo byerekeye u Burundi ibyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu hari biraba amatongo yanyu hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene hari byerekeye amashuri n'ibindi tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira nicyo gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda n'abo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni ricyoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose bidushishikare rero tuyirondere umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi cyabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse nayo imihindiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa u Burundi nibwo buhinjije kwitorera none wumva two kubahuka kubahemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ku gutekanya igihugu no gukigwizamwo umubano mwiza murazi ico twamye turwanira guteza imbere igihugu cacu nico gituma umugambwe badasigana utazokwigira wemera urondera kutesha iryo teka niko umugambwe wanje watsinze ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ku Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera u Burundi bwacu icyo twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije ndashimiye cyane ububirigi bwatureze turazi neza ko umuzigo bwahora bwikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kutereka ku mutwe wacu. Turazi icyo twemeye kandi tuzogikora. Babirije mwatureze nimudufashe mu byo duteyemwo, nimutwibagire mu bukene bwacu, maze mudufashe twigumye duteze imbere Uburundi bwacu nk'uko bibereye. Tugiye kwishira twizane ko twakuze, ariko rero tuzokwama twigana batureze mu byerekeye ukubaha no gukundana. Muzoba mubyibonera n'imyashima duhimbarwe. Ndaboneyeho mbere gukengurukira Bwana de Saint-Ville, umukuru w'intumwa za ONU mu Rwanda n'Uburundi, hamwe na Bwana Gasu n'abakanzi babo ku byiza batugiriye cyane muri aya mezi duhitiye twitegurira iby'itora. Imana nidufashe ituje imbere, maze umwami wacu Sebarundi arambe ahangame ku ngoma. Uburundi ntibigeze bukwa mu itanganya.